Nā, koe nei hoki tāra tuarua o te hui mō te Wai Māori, ko te kaunihera o Tāmaki tētahi i tū ki ta atamira i te rānei. I tū hura tia mai e rātou tā rātou rautaki hō e kia nei ko Wai Ora, ko tō rātou tūmanako kia hāpāingia e ngā iwi mana whenua o Tāmaki te rautaki nei. Me whakawhiti atu tātou ki tā tātou tangata ki kirikiriroa ara kia te Okiwa McLean. Te Okiwa, kai ako e hoa.
Ai rā, Scotty, no te rā nei, a whakakōrero tia ai e te kaunihera o Tāmaki Makaurau, tana pautara waho hou, e aro nui ana ki ngā whakaaro Māori e toi tūtonu ai te tēnei taonga, te Wai. He oi anoiri te tonu ngā kōrero o te rā nei, ki ngā kōrero i kōrero tia i nana hira, a rā e whakahau ana i te tini makiu, i te hiranga nui o tēnei mea te mana me te Māori o te Wai. Ka mutu he whakatauri te hoki i te whakamahinga o ngā mātauranga Māori, ki te pūtaia o Pākehā. E whakahau ana i ngā painga o te mahi ngātahi.
We know about the space and we've been forgotten about for so long.
Ko Wai Ora te pautara waho kua kōkiritia e te kaunihera o Tāmaki me te aha e iwa o nā paumatua.
So once we're able to evaluate our according to Māori values, then the next stage is that they're now more present at the decision-making table.
Whakapono nui ana a Wilson kua roa ngā kaunihera me ngā pakihi Wai e whakarere ana i a Māori i te tēpū whakawhiti kōrero.
Scientists have just become so focused on all their measurements and indicators, they've actually lost track of the bigger picture. We talk over long spaces of time, we talk over hundreds of years, we don't just talk in the next 10 years.
Moho anei e tahuri ana te tai ā kua tīmata ngā kaunihera ki te mahi tahi.
Hamilton City Council is dedicated to working with our tangata whenua, our mana whenua and waikato tainu to achieve their aspirations.
And another actually really important part is we need to pay our mana whenua because they are experts and they haven't been paid. And so that's actually a big problem within our councils.
Kua roa te kaunihera o Tāmaki e tiki wai ana i te awa waikato mai anō mai anō. I tū hoki te puehui tēnei tau, ko te pātai kē hea hatea hai nāia nei.
Taking so much water from the Waikato is not going to be sustainable in the long term. So we have developed a project up in Wellsford. We're looking at the Wellsford aquifer. This is an aquifer, Puna Wai, under that water. And we're looking at, well, if we were just to ask tangata whenua only about the allocation of that water, what would that look like?
Whai wāhi hoki tētahi kai tiaki wai no hōrana, e kōrero ana i te pakanga nui mo te Wai.
We have no excuse because we have all the knowledge and capacity at our hands. Reach out to others, include everyone.
Te āhua nei kua tīmata te hī koe ngātahi o ngā taha e rua, e toi tū ai tēnei taonga, te Wai. Hei a pōpō kapi ai tēnei o ngā hui, ka mutu hei tā ngā kai whakahaere me te hunga i whai wāhi ki te hui i tēnei tau. Ko te hua nui kua kitea i te hui o tēnei tau, te whakakotahitanga mai o ngā pāti katoa, ki te kite i e tahirongoa o tirā, mā te whakamahi i ngā pūtai ao a te Pākehā me te uara o te ao Māori. Engari nāia nei ka uaua pea te whakakore atu, te whakarere atu i ngā Māori nāia nei, yes, Scotty, i runga tonu i te mōhio ka toka tā rātau noho i nā rā kua roato rātau whanga kia tai ki te tēpū whiriwhiri i ngā kōwhiringa o te oranga tonutanga o te Wai. Scotty.
Tēnā rā wātu koe, te tuakana e te Okiwa, te Okiwa McLean e te iwi, te taho te awa o Waikato i Kirikiriroa.